mama, unanipenda aje? Uwezi hata kukata tamaa, hata nikosea aje? Oh yeah. Si baby umeshinda wote, utaniwacha hata nisote. Sitakulinganisha na yeyote. Yote.
Baby you beautiful, one in a million, wonderful. You tough like a lion, I can't do without you.
You
come with me, my juju.